nkuko mwabibonye mu nyandiko zinyuranye mu mabwirizwa mu nteguro z'amabwirizwa nabwirizwa gushikiriza muri kino gitondo harimo integuro y'ibwirizwa y'amasezerano yo twakoraniye n'igihugu cy'u Burusiya n'amasezerano araba cyane cyane ibijyanye no gukura ibisabwa kugira abene gihugu baba b'u Burundi cyangwa b'u Burusiya bashobore kugendera ibihugu byacu kwa bibiri atangorane zihabaye kandi bice mu buryo bunyaruka. Imbere yo kuduga ku ijambo reka mazishimire umugwi w'amaho by'ukora harimwo by'imibano ko nabo nyine twakoranye neza cyane twuzuzanya nk'uko nabivuze ku mugwi wa mbere twese byaboneka ko ku by'ukuri dukorera umubyeyi umwe leta mbyeyi leta nkuzi. Amasezerano rero twagiraniye n'igihugu cy'u Burusiya nabivuze ko agamije gukorohereza abene gihugu bacu kwari babiri kugira ngo bashe kugenderanira ata byinshi bisabwe bimwe twita mu gifaransa abolition ou exemption de visa. Ibyo bikaba biraba cyane cyane zijya impapuro z'inzira zidasanzwe z'icyubahiro zo twita mu gifaransa passeport diplomatique. Hakaba kandi hazi impapuro z'inzira no kwita z'akazi arizo twita passeport de service. Mu bisanzwe imvo nyamukuru yatumye dukorana amasezerano y'igihugu cy'u Burusiya harimo cyane cyane ibijyanye no gutsimbataza imigenderanire n'ayandi makungu cyane cyane n'u Burusiya. Nk'uko mubizi nawe twari dusanzwe dufitaniye imigenderanire myiza n'u Burusiya ibijyanye n'imigenderanire nigeze kubivuga haba imigenderanire hagati y'abantu imigenderanire hagati y'ibihugu nukwamizako umuntu akagenda yenyegeza avomera kugira ngo iyo migenderanire igende itera imbere itotahara neza ntiduheza ngo twiryamire ngo bajya tubanye neza none reka twiryamire ntihagire igikogwa. Nicyo gituma rero amasezerano twashyize ko umukono mw'iyo ntumbero. Indi ntumbero ya kabiri ni ijyanye no korohereza abarundi bafise izo mpapuro z'inzira zidasanzwe z'icyubahiro hamwe n'izo mpapuro z'inzira z'akazi kugira baze baragenda mu gihugu cy'u Burusiya byoroshe kuko hari uwigeze kubivuga ati agafuni kabagarira ubumwe n'akarenge. Turakenera kugenderanira n'icyo gihugu abakozi ba leta bazo baragenda mu Burusiya bagende borohewe ko murazi ko ari ingendo zimwe zihava zitaba kubera kumbure aya maviza ataboneka ku mwanya ukwiye cyangwa twayasabye duteba. Niyo rero niyo mvo no kwita ya kabiri. Ya gatatu ni ijyanye no gutsimbataza ukwizerana hagati y'ibihugu byacu uko ari bibiri. Kwizerana kubera yuko murabizi no migendanire hagati y'imiryango hagati y'abagenzi iyo umuntu akubwiye ati buryo ushaka uzi wanje ntuze wirigwe uramenyesha ufata telefone uzoze gusa udodore ku muryango bica byerekana ukuntu mwizeranye ukuntu urukundo ruri hagati y'abo bantu babica nk'imiryango ibiri ibimeze neza. No mu bihugu rero nuko iyo igihugu kivuze ati abene gihugu banyu bazoze baraza atagisabwe natwe twagira uko nyene byerekana ko umwizerano uri kuraba munini icyo twita mu gifaransa la confiance mutuelle. Imvo nizo zitatu nyamukuru zatumye dushyira ko umukono kuri amasezerano. Hanyuma nk'uko mubizi amasezerano asa n'uko yagiye mu ngiro buhoro buhoro naho tutaraheza ikinita procedure interne de ratification ubu haraciye igihe abarundi bifuza kujya mu Burusiya afisizo izo mpapuro kwari zibiri navuze bagenda atagisabwe. Murumva rero yuko ibyo nako ndavuga byerekeye ukwizerana bigenda bitera imbere hagati y'ibihugu byacu uko ari bibiri. Hari n'abantu kumbura ashaka kwibaza bati none amasezerano kwaje muri iki gihe igihugu cy'u Burusiya igihugu cya Ukraine bashamiranye ati none ntimwari kurindira gatonya bikabanza ikicuka kikabanza gahera. Abantu bashaka kubyibaza mugabo kuri icyo kibazo ni uko navuze ko abarundi tujya dukaravye kandi abarundi iyo ufise umugenzi ku byukuri akakubera umugenzi kirumara nawe uragerageza ukamubera umugenzi kirumara iyo agize ingorane ntucumuta mu ngorane turavuga yuko abagenzi beza bonekera mu ngorane natwe rero amasezerano tuyazanye mu gihe icyo gihugu kirimwo kiragira ingorane kugira natwe tuceke yuko ivyabaye bidashobora kubuza ko imigenderanire igenda ibandanya ukuri kwami nye niteka sino kwigwanda randira n'amasezerano musanzwe mumenyereye sino rwanda garandira rero nkabanda bashimiye ndabashimiye kandi kukuntu mwabifashemwo mukavyakira n'uko kuntu muvuze yuko twokora kubujyo bunyaruka biraza gufasha igikorwa ciza gishobore kuranguka bidatevye integuro y'ibwirizwa ya nyuma nifuje gushikiriza inama shinga mateka kugira ngo yihezagire yemeze ni integuro ijanye n'amasezerano twagiraniye n'igihugu ca Serbia bica Serbia ni igihugu twadusanzwe dufitana imigenderanire mugabo no vyita ko ari igihugu gishasha mu bihugu bigenzi kuko murazi yuko ibihugu twadusanzwe dufitana imigenderanire myiza ni vyinshi mugabo umuntu aragerageza karondera naba nibindi bihugu bigenzi muri bamwe twita les partenaires non traditionnels kugira umuntu agire ibihugu bigenzi byinshi nico gituma rero twashoboye gushira umukono kwa masezerano y'igihugu cya Serbia na masezerano agamije gutsimbataza imigenderanire hagati y'Uburundi n'ico gihugu muri rusange aya masezerano rero muri rusange ico tukwita corrigé de coopération mu bijanye n'ubutunzi harimo ubutunzi harimo guhanana ibidandazwa harimo gufashanya mu bijanye n'amashyirahamwe ibijanye n'uburimyi ibijanye n'ubuhinga bitukita technique nibijanye n'inyigisho n'utugenegene n'amasezerano rero yo muri rusangi amasezerano rero tumaze kuyemeza niho tuzoca twinjira mugira dushobore gufata igisata kimwe kimwe hamwe n'ubushikiranganji bubijejwe kugira ngo bashobore guca baraba ingene bakorera hamwe dushobore gushira mu ngiro aya masezerano n'amasezerano nabivuze agamije gutsimbataza imigendere myiza y'ico gihugu ni igihugu nk'uko maze imisi muvyumva mu minsi heze twarashoboye kumvikana yuko abene gihugu bacu aba barundi cyangwa mu gihugu cya Serbia bashobora kugenderanira atagisabwe murabona ko ibihugu byinshi bihagarikira gusa ku mpapuro z'inzira z'icubahiro izi passeport diplomatique hamwe n'impapuro z'inzira z'akazi passeport de service mugaye igihugu cyose twarumvika yuko n'abafise impapuro z'inzira zisanzwe izo tokwita passeport ordinaire bashobora kugenda muri Serbia Belgrade atagisabwe ngira muramaze kumva ugwaruka ruzaruraje hariya kugira rurabe ko ubwo kwiteza imbere gupagasa bamaze iminsi baza baragenda kandi bagenda bizwi n'amategeko icyo gihugu caravyemeye yuko bashaka kugenda atagisabwe ku murundi uwo ari we wese avyipfuza ivyo bikaba ari byiza cyane byerekana kwa kwizerana hagati y'ibihugu byacu uko ari bibiri sino kwigo ndarandiranye n'iteka mu migambi bijanye no gutsimbataza imigenderanire y'Uburundi n'ibindi bihugu dushira imbere kugira ibihugu bigenzi nka byose ku buryo naho byoshika tukagira igihugu kitari kigenzi kitugora turaheza tukagerageza buke buke icyo gihugu nacyo tukakizana mu ruhongore buke buke kugira ngo nacyo gishobore kuba kigenzi ni navyo turiko turakora mu gihugu kimwe cyo mu karere kugira ngo gishobore kuba kigenzi uko vyahora nuko rero nkaba ndabashimbenye n'iteka murakoze.